kaya sila lady ne malaiko asisebenzi yisintoko zethu lolusuka simbonanga nkosi sisule sinyembezi siyatize ukujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni yalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 yalibaleka konke
woza 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 sizosebele woza
So we rejoice, skip on my left as my sister. Which one is this one? They go tell you, tell me, no, 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 no,
Sichabule Sichabule, yalibaleka konke, uma sisonke. Sichabule, sichabule, yalibaleka konke.
Woza now, woza, woza now, sosebele. Woza now, woza, woza now, woza now, woza, woza now, sosebele. Woza now, woza, woza now.
Anyana, masi chabule, sibe happy. Sikwelusi, semakaya silaleli. Nemalaiko, asisebenzi. Isihlobo zethu, lolusuka silibonanga. Nkosi sisule, izinyembezi. Siyadizefu kujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni